Hoye. Hoye manje dala uThixo. Uma lesithi wabona ba. Kwasa kwahla. Kwasa kwahla esimusta. Kwasa kwahla naso. Kodwa kolesithandathu. Amen. Zeyo ifuni Bible. Uthixo umsebenzela kanye kulungile. On the sixth day.
Amen.
Uthe uthixo kulungile xa gqiba udala umuntu.
Amen.
Niyazi isiba wathi uthixo. But aye kuba udani kausuka ndizizo mina ngibrada umfote extra kaye kuba udani uAdam kanti shumayele ngale lothe kangu thipo adalo Adam aphinda adalo
Hallelujah.
Udale umuntu kuqala. UAdam noEva included.
Hallelujah.
Kwaza ukuqanduva. Kwavela uAdam kuqala.
Hallelujah.
Amen.
Thank you. Wabona ukuthi xa yonke into ingaziphathi izilwanyana.
Amen.
Uthi ke akulungile. Kuthi nangona mna thixo besenthe ndabona uba kulungile kodwa ikhona into engalunganga kule ndalo yam yeyiphi yeyokuba uAdam abethi abe ye sondela ifaam khona budakhona wazijonga zonke izilwanyana thixo akabona esifanelekileyo esinokuncedisa uAdam. What? Makwenziwe uEva. Akakabi ngoEva ngoko. Umfana. Igama elithi indoda ekwazi uzisa. Angisho mfazi. Ngesilungu ithi woman. No, it's a womb man. Yindoda ekwazuzisa ntoni? Ubomi. Kwathiwa ke ngoku izaba yingxaki. Because mthetho uthe khamani nani. Ifunction yalo ke ngoku ayaba kureplacea igunya likaAdam yaba kukuzalisekisa igunya elinikwe uAdam. Hence iBhayibhile isithi ke ngoku ndakwenzela umlingano onguwabo. No, hosta sibhala rongo, ndakwenzela umncedi. I will make you a helper. Onguwabo, it means of the same kind.
Very good.
Indoni same kind. Kade kuthathwe embako ngokwenza uEva. Kuthathwe icala likaAdam.
Hallelujah.
Why incomplete uAdam? Kwadityaniswa kwenziwa bani? Kwathathwa icala kuEva. Kodityaniswa uAdam. Ezizokuthi iBhayibhile ke ngoku okumanyiweyo nguThixo makuzohlulwa
nangubani.
Kwaze kwenziwa ntoni ke nomkhonwane? Kwathiwa ubizwa kwaloo nto ngumtshato. Aba sonke hamba. Hayi sengicacise sezinye izinto.
Amen.
Now, uThixo nguThixo osikusithatha. Thixo uyise, uThixo unyana, uThixo umoya ongcwele. The person, umntu, the Holy Spirit, lo wenzayo. Kwindalo yomntu ureflekta emfazini. Angakhona uThixo. Angakhona uThixo. Angakhona uLizwi. Ukhona umenzo zabo abasidingayo. UThixo uyacinga. UYesu nyana uba lilizwi. Ubani umenzi? The helper. Umlingani. Olingana nabo. So, xa uthetha ngoEfa ke ngoku, uthetha ngomntu who must complete you. Ngumntu okwenza ukugqibelelisa. Ngumntu othatha iingcinga zakho azenze zibe yimpumelelo. Ngumntu ojika umbono wakho ayenze ube yinyani.
Amen.
UEfa lo. Ngumntu othatha into ocinga uba unawukwazi uyenza ayenze better than
ingcinga.
Jongana ndinayo imisi bhatanga ngapha uyabona uba yenziwe lisoka ikhona into yangithi engadithi vici kuphele nedibag ningaza noba ziphelile babe nendloni abantu yho utata why akho mncedi
Jesus.
So akuthi indoda ingaphezu komfazi hayi luxanduva ifunction ejijini khange abe nguEfa apha until wanqwasha edeni usibayeni wendoda bofuna iGenesis 1:7 ulapha ecangkwakhe ngoba uthe utya kwakhe kaningi atsha walibamba. So bawekwe distance phakathi kwabo. Yintoni le mkafe ibibangeli uba kuwe ndikuxelele ngeconsequence yokugqexeza. It's not that. UNehemiah 5 uzawuthi kuwe iyemke intlahla kwindoda ekhexezayo. Abafuna iBhayibhile. So, why is that? Boy, original kwiGenesis 3 verse 15. Bokaqalekisayo uThixo. Akayiqalekisanga iunion ka-Adam no-Eva. Uqalekise iziqhamo zayo. Why? Akayiqalekisi into uThixo seyisikile. Akayiqalekisa wena. Su-adopt uThixo kanye. Ifanele abantu bekusikelele ngomsebenzi. Uthi sawubona. Uzawuphelela phi uwaste njalo azi kube nomlomo.
Haleluya.
Kwenziwa le nto ke lento kuthiwa ngumfazi igama lokuba uzawuba ngunina obaphile ayivelanga before isola ivele after isiwo bathiwa igama ke kwathiwa uzawuba ngunina wabatheni. Why was that? Despite etyile emthini uThixo akayixuthi iresponsibility yakhe yoba azise ntoni ubomi. Yes. function of a woman is the tsaba sendodana. That's why the Bible is careful. Kuthi indoda mayingathwali yazi sinxiba igaps kodwa ikhombela umfazi ukuba thini agqubathele. Why? Because the glory of a man depends esidimeni somfazi.
Haleluya.
Amen.
Hayini bazalwane.
Amen.
Haleluya.
Benzitshwe kapha kulevempeleyo bebekhona athi usive uba ndiyaxoka.
Aleluya.
Ndiphetha lovangeli. Ndiphethe ivangeli yokuba ungumama azazi ubungumama. Kutheni kunjani? Ukuba ubomi bakunikwe bona, ukuba kumoshakele bona, then isizalo sethu sizawumoshakala.
Amen.
Hamba yafaka msokuguqukile. But why did you claim this?
Amen.
Aleluya.
Ubuthixo endiyithethile uyithethile. Noba ungazama ufake yakho inyani kuyo uthi hayi ndiyenza because ii-consequences zalaa nto zithethe ubuthixo ziza kwehlela qha.
Haleluya.
Uba besawuba nayo inkomfa yoma ke ngakho i-code of conduct apha kumakuyotyala ndicinga mhlawumbi ikhona into ubhishophu awayidluda ayengazange ayibhale. Ye azange ayibhuda ubhishophu ibhale yona ngqo. So ubunkonzo bale nkonzo nihle kanjani niziphethe njani apha emilonyeni yenu kuphuma iingcuku zinjani. Yiye ke yonke leyo igosipho. Yataka. Ucinga uba xa utakayo ogqiba kwakho ngecawa uphinde unxiba ijoyini apha ekuhlaleni ubani oza kulandela tata? Kekazalwa. Kekazalwa.
Haleluya.
Uyazi tata, we used to respect teachers. Yazi ngoba utishara was an embodiment. Waye ile nto uza kuqala inxiba isuti nedayi esikolweni. I-attitude yakho ubona uba utishara lo kuqale kwamoshwa ntoni? Kwamoshwa the professionalization yeutishara. Kwathiwa must understand it. Soze unxiba i-jean to jean esikolweni into associated namaparaphara. Ucinga uzawufundisa umntana nge-image engabonisiyo ifuture yakhe. Makaphumphelele hambani ngokuyifaneleyo kini. Abantwana babanqwenele uba nini? Then mangas never. And funu tetaka. Got to move up. They are calling local lung saying about the gatti bomb. Never was a run. So I say it would. They asked my phone to go to the side. Come on, you be sure. Hlale tawo indlani phe yona uThixo sivi wake waye inemigubu sibakungwathi noba mine ubheka phezulu uyandiba ndi xa ufika into ethi yenza umkhwa ngoku imikhwa yayisandoyisa yetata ndiphuma kulaa nje yasitena yongena ngentloko entotombeni nodakeni wayo because the son say it good. Joma, what we are saying? The pain in God. Yeah, but never you jump and do it. Joma, especially I go to God. I see suka God. To me, no mama. The peche. Oza ukalu yenze. Did you come to the rule? Never 500. Kukulumda na wako. Kufoni lini. We are talking about na Christ. Kutana 500. We sing up. We figure lini. Umsindo na. We nige ba animal. That's why we are good.
Amen.
Amen.
In that direction. Massive, we are old. That's the young man and number, and the son of say, quoting. Put his eye, quoting, and seven to end or done in Gaza. We are called before this one.
Zivela phi na imfazwe zokulwa phakathi kwenu.
Imamelani ngoku. Yinto eyenza i-tensions phakathi kwethu. Nibala singafani. Yinto eyenza uba xa kuthiwa kuyahanjwa ube nento ethi ngasikenzi ngayo. Hey, you don't know about Utsalum Zimba. That's how we got here. Probably expanding Woody, no, we are.
As if Elena, Alpha, as you really say,
Mamelan, what in Vaz was if he was alive? As if Elena. Kwezi zinto zisonwabisayo. Ngoba kuthe
eziwaphumela umkhosi amalungu enu.
Ayo minqwelo yenu leyo kwamzuzwana ingathi iyanonwabisa. Sidiba nawe udakumbile. Uthi iphumele imikhosi.
Hayi nkosi.
Khayiphinde ngaslow.
Sivela phi na imfazwe zokulwa phakathi kwenu. Aziveli na apha eziyolweni zenu.
Ewe.
Eziwaphumela umkhosi amalungu enu.
Uba bekunayo iBhayibhile yesilungu yona. Uyifunde ngesilungu. ubigame ngifuna abalini phansi. Isikho balithetha ngeziyolo. Lithethe ngathi into a. Isilungisela kamani. Liyakanye kule ndawo ifeli thola. Uyifume? Couch.
Things to avoid.
Igalithini? Into ofuneka uzibaleke. Things to avoid. Into ofuneka ufezele kuzo. Now you call me a
question.
Amen.
Mutula.
Amen.
Now you call
me. What leads to quarrels and conflicts among you?
Yintona yenza ingxabano lengquba kaxaka phakathi kwenu.
Do they not come from your desires that rage war in your bodily members?
Yakusizwe ukuzibeka kahle manje. Azisuki nakwimincweno yenu. Ebangela banikanuke nina. Nithi ke ngokuzamsekisa inkanuko zenu. Nithi nina nonwabile kanti nonyeliswa uthini.
Amen.
Umuntu osazi isilungu athi bangitolika. Kayiphindela.
Do they not come from your desires that rage war in your bodily members that fight for control over you?
Isono sifuna ukulawula. Singale sithini isono hla? Sithi sono, though it is wrong but it feels right.
Hallelujah.
Kala pha isono. City, it's wrong, but it is. If finish, never trust your feelings. Uba your feelings is hago zazi nyansekile. La ando da yo kala o muna yo se na yagamta. Pas kele nige feelings.
Very good, yeah. Very good, ma.
Jesus. Ubi feelings na nyansi. Luna ye, hai uro kale na ye. Hayibuye. Hallelujah. Isizathu. Hey bazalwane, andimini bazisibo. Isizathu sokuba ube nalo unaye. It's because uthathe isibhimo. Not that awusabafuna abawubunabo. You were able to control your desire and make a choice.
Amen.
Talk about the appetite and do your own game for you. Kuto labalu ngomzimba kafuna uthini? Funa ulawu. Hayi siyalawu. Ungalikholwa ungachayi vek yonke ngecawi enti ibe nayindawo efuna ukumela. Ungasowuphi vek yonke ngolwesihlalo bengumngcwabo kusasa sozingaveli ibhiyeti kaukabe msingandawani. Andiyani ayingomnqweno wrong yiresponse yakho to umnqweno. Ndaza ebuza umbhali intoni indoda engakwazi ukulawula imikhala
yayo.
Kanti bubi akwemba nomdibaniso uthathe nelive xa uphinde wahamba ndishumayela ngenye into uphinde ubuye sona sona isono o ndiphezu kwaso yena ubhuli ndisithe chungomka.
Amen.
Niyakhaluka
nantso le ndawo
ningabi nakuzuza nto noko
niyanqwena niyafuna ningafumani into ngoba
niyabulala nizonde ningabi nakufumana nto noko niyalwa nenze imfazwe ningabi nakuzuza nto
jonga you waste the fight over sin
amen
naba sesintu so
yeah
noma ungabuthi utshwala awuzumduna
amen
that's why at the end kuphela wena pheli bona so ulwa nje akho nto uzayizuza
Amen.
Zabu ba ngumshini usizwe.
Yeah.
Uyo ufuna uBen 10. No kuthuthana nje. Kolo ba ngoba manishuma lo Christ kanhlobo.
Amen.
Uba lo mama kampungu. Ubona uBen 10. Ubrother. Uxolo izinto zohlobo ngiyazikala.
Amen.
Lo umntontwa kabrada. So zubrada abone future emntontweni. Zihlonipheni. Ungathi wena upolisa stress sikasizwe ngobrada. Hayi. Uthengisa iqabiso lakho kubrada.